nk'akarorero umuntu afise umunwa muremure n'umuntu atagira ibanga umuntu umuntu abona ikintu ntagihore ni wa muntu areka kuza kukuraba ugwaye uri mu bitaro ariko agafata bisi cyangwa agafata taxi aje kukubwira amajambo y'umuntu abo nibo nitse bamunwa muremure imana yarabanumishije hariho kujya no gusesagura
ehe
iyo wari urasigaza iyo wasesaguye naho kuramarira ku byose ni bintu bibiri bidasa
libiri bitabisa mbega ni gutere umuntu yokora kugira ashikire kuri kirya kintu yifuza
okay ubwa mbere uragira intego uragira intumbero niyo vision hanyuma maze kugira vision vision ya uragiteruka cyangwa mu buko y'Imana kavuga ati Imana ibikunze mu myaka 5 nifuza yuko indirimbo ndiko ndakora zizoba zimezuku canke meme no mu buzima urimwo kavuga ati mu myaka 5 ndivuza ko noba naraguze parcela noba mbi wanje canke noba afise nakamodoka kakaki kakadeplacema
ndakurambwiye cyane wowe mukunzi one by one tv kuri microphone lick lap about the best one our country ko ndakubwiye ko ndi kumwe na Mr. Sammy gira share na like na comment ariko ndakubwiye ko kino kiganiro kije kugwa vibe irenze cyane Sammy ni misi myinshi cyane utagaragara kandi kuri one by one tv gute muze neza
meze neza cyane
wose urakuramutsa abakunzi
ndaramukije abakunzi ba tv one by one ndavuze ati shalom shalom abamizirima assalamu alaikum
Walikum salam bavuga gute walikum salam
sinzi nanivuze
Sami twari yutse gukorana ikiganiro tumaze iminsi myinshi turiko turakorana mbega Sami muri video bya cyangwa mino misa kadutegurira iki nese cyane turabona yuko abari rivyeshi barashusha muri no minsi bakora indirimbo zige zitandukanye na cyane mu ndirimbo mpimba zamana aho tubona imigwi imwe ikora neza ikirakora n'abandi bakora mbega ku ruhande rwa Sami bifashe gute
nige kirekire turiko turakorana nyine bivanye no ku muntu hari igihe umuntu abanza akibira ahantu kugira ngo abanze agende kurobifi hanyuma yiburuke azanye ikintu n'icyo gituma rero uno munsi niburutse hari indirimbo nshasha iriko irakogwa igomba gukogwa vuba n'amasanamu byose nise ngo inumishije bamunwa
inumishije bamunwa abo bantu bamunwa nibande bakoze iki kuko iyo umuntu akoze indirimbo agashyira ko title bamunwa sadirika ari abantu bavuze cyane
bamunwa n'abantu bafise umunwa muremure amplisi bakavuga n'ibintu bitabaraba
okay wodusigurira abo bantu
nk'akarorero
umuntu afise umunwa muremure
nk'akarorero umuntu afise umunwa muremure n'umuntu atagira ibanga umuntu umuntu abona ikintu ntagihore ni wa muntu areka kuza kukuraba ugwaye uri mu bitaro ariko agafata bisi cyangwa agafata taxi aje kukubwira amajambo y'umuntu abo nibo nitse bamunwa muremure imana yarabanumishije
ego ino ndirimbo izufata igihe kingana gute ugishobora gushikira abakunzi ba Sami
kugira ngo ibashikire neza neza audio iramaze kuba tayari ariko video mu ndwi zibiri gusa ndazi yuko inumishije bamunwa muremure muzomuyibona
tuzoba tuyibona mbega izo bifite amasanamu cyangwa izo ari audio yonyine
audio irahari ubu tuko turakora amasanamu cyo tunavuze yuko amasanamu mu ndwi zibiri inumishije bamunwa muremure
okay besami gukora indirimbo itari collab ukora wenyine wenyine ku Rwanda rwawe uba uyiha ibice bigana gute bwishikira abantu benshi
gukora collab bivana n'ahantu ubushitse kandi buri kintu cyose uzobanza ubuni kuri wenyine kuko niba mara kuvuna kuri wenyine ibikorwa nivyo bizotuma abantu bakurondera apana we kurondera abantu
ariko tutabe ku Rwanda rwa Sami wenyine ubwiwe mu myaka nk'itanu uzobufise igihugu cyose cyangwa uzobufise na East Africa
mu myaka itanu iri imbere uko bizogenda Imana niyibizi
niyo ibizi ariko munaragira vision
turagira ariko bibira tubwira neza ngo nimwasenga muvuge ati data ubwami bwawe buze ngo ivyo ugomba bibe mwisi nkuko ya mwijuru
Sami
ndazi yuko na wewe nko mu myaka 5 iheze wari wiyumvira yuko ushaka kuba meme nko muri Amerika ariko ugasanga n'ubu uracari nga mu Burundi
oya Sami reka ndakwereke mu Burundi dufise vision 2040 na 2060 twaramaze gutegura ivyo tuzoba turimo muri iyo myaka mbega wewe gute utashaka kwizera nawe
mu kirundi cyo mugani ubugabo apfana imigambi ariko ibyo dupanga dupanga nk'abantu ariko Imana nayo gapanga nk'Imana
nayo gakimpaga ivya
imyaka 5 iri imbere ndashaka kuba naranazimye
ehe
cyane mu myaka 5 iri imbere ukazosanga byaraciyemo ibintu bimeze neza no kuvuga ni bwa bundi uvuga ngo nitu yani tuze dushima ibibaye kuri uwo munsi ubu no munsi ko twahuye na Lick Love twatuko turahana ikiganiro kubijyanye na inumishije ba munwa ubu ni sawa nkubi imana yabikoze ibintu imeze neza ariko ejo nituzi bizoba nico gituma jewe simanga ibizoza uko imana ishaka niko ibintu bigenda ariko kimwe tuguma ku kivi
canke Sammy uri muri babandi bavuga ati reka mfungure no munsi kuko ejo sinzi ko nzobaho
nuko nyene nabibiri kuko nyene uduhi byo kujya tukiranye no munsi apana ivyeje uno munsi urya inyama urya ifiriti urya utuntu tumeze neza hanyuma wijyamira
Sammy tuvugisha ukuri birashitse urari amafaranga yose waruvitse ararangiye ejo uce wirigwa inzara nuzo kwitogera imana buje
oya byose kubera icyo watabwiye ngo ufise
none kandi uvuga ati ngo tujye ibyo ne numuse tumarire ko dukuze ko
hariho kujya no gusesagura
ehe
iyo wari urasigaza iyo wasesaguye naho kuramarira ku byo ni ibintu bibiri bidasa
ibintu bibiri bitabisa mbega ni gutere umuntu yokora kugira ashikire kuri kijya kintu yifuza
okay ubwa mbere uragira intego uragira intumbero niyo vision hanyuma maze kugira vision vision yawe uragiteruka cyamo buko y'Imana kavuga ati Imana ibikunze mu myaka 5 nifuza yuko indirimbo ndikunda akora zizoba zimeze uku canke meme no mu buzima urimwo kavuga ati mu myaka 5 ndivuza ko noba naraguze parcela noba mbi wanje canke noba afise nakamodoka kakaki kaka deplacement urabishira mu mutwe kandi ugakora ariko ikirukije uvuga ati Imana ibikunze
nene yagimana yo kiyobagize kihorera
yes imana iriyo bagize
ugerere iyo bagize wo kwego cyabigenda gute
imana iyo bagize
ugumye urindiri
imana ikwiyobagije my friend
iyo bagije
iyo bagije uca wicara ukatuza kuko imana ikwihojeje nta wundi muntu yakwibuka oya
muri cyo gihe ucukora gute
muri cyo gihe ucuguma ukora urindiriye isezerano ucuguma usenga uyibutsa ugati imana nanje undabe ariko imana yo nyine yakwiyobagije vrema biragoye biragoye biragoye
biraba bigoye cyane gose Sammy tuko turabona uno munsi indirimbo za gospel ziko ziriruka cyane kandi zigaragara cyane ku mbuga zige zitandukanye bigana gaki muri ko murashyira muri zino ndirimbo cyangwa uburyo muri ko murashyiramo
uburyohe canke akabijya ibana n'ukuntu umuntu yakoze indirimbo kuko umuntu wese bamwe indirimbo bayikoze harumviriza umuziki hari n'undi umviriza amajambo sibyo rero amajambo cyane cyane message washize mu bantu niyo ituma abantu bumva yuko ikintu ari gishasha canke wari wakoze vya bindi nyene
yuko baramo kanu bitegwa n'amajambo
bitegwa n'abantu n'amajambo nuko nakantu bita kuryobora cyanke iminyanyiro
bega producer cyanke director bashaka kwishyo ndirimbo
yes
wayikoza amajambo akaba meza ariko bakica indirimbo
yego birashoboka nico gituma nakubwiye nti iyo ugiye kubikora banza gusenga imana nabajya bagiye gukora ukabisengera kugira ngo baze gukora ikintu kimeze neza baze kubiryobora nyimba ari message ivyo kujya bi novuga nti ivyo kujya bimota cyangwa biteguye neza biraryoshye iyo biririye ku isahani sa neza
kuko ibitoryohera abarenga akamoto
akamoto kararyohera abarengana ariko bicwa n'umunoho ariko kujya muntu aza kubijya aza kubijya bigifite ya peti ariko ibishize ku isahani imeze nabi kandi byari byo kujya biryoshye urumva naca bijya yidoga
Sammy iyo nirimbo tuyirindire ryae
nakubwiye yuko ni mu ndwi zibiri amasanamu yayo azoba yamaze kuboneka
korabo international y'iwawe tuyitegeye mu myaka ingahe
Imana ibishatse nzobibamenyesha
igiteramo cya professionnel tuyitegeye mu myaka ingahe
ibyo byose biri mu bintu tuko turasenga Imana kuko Imana ni dushoboza byose Pawulo yavuze ngo ushobozwa byose n'uwo minkomeze turiko turakora hari igihe ushobora kuvuga ibintu ukabivuga kuri rezo zose ugasanga uribeshe rero twebwe nitwibeshera ngo tuvuge ibitariho nimbona ko bikenewe ko tugomba dukora igiteramo cyangwa ari ikindi kintu gishasha nzoba ngomba gukora
tubishyira kuri rezo zose
ndaguhamagara tuze turakora ibintu bigaragara
tubishyire kuri rezo zose
turiko voilà turiko kudatu tubibeshera
aka kandi hajyara abantu benshi bibeshera
bibeshira bo ni benshi natwe mu myaka yeze twaribeshera ariko tumaze kubora uko atakamaro nico gituma twahisemwe ko tuzoza turakora
nk'ubu ibigaragara
ibiganiro nene narabihagaritse kubera yuko washaka uzikora avuga ibintu bitari byo
ukagumurisha abafana
ukavuga ngo ubuzima bwawo bugihinduka bakakugoma bakomana muri karitsiye kwa kundi
nyene ubya
kwa kundi ugenda n'amaguru wambara kwa kundi umugabo kumari zose sikagenda ukibeshera iyo ntambuko rero twebwe dusana abantu bako
barayivamwo
kugira ngo tuze turaza
dushye
kwindi ntambuko tuvuga igikogwa kibikogwa
kigaragara
pana kwibeshera
akajambo kanyuma ku bakunzi bawe
akajambo kanyuma no babwira ndabasezera no babwira ati n'ukuri Imana ibahezagire cyane nk'abantu bakunda gukurikira indirimbo duhora dukora Imana ibahezagire cyane n'abatarazumva bashike kuri YouTube bagende bandike Yesu rakiza Sammy Samuel indirimbo niho ziri hariho ni wandike hasi hariho kwa wakati wake inumishije bamunwa nayo ndaziraza kubiri kuri YouTube
nanya gaze ino ndirimbo bamunwa guys tayirabye kweri nduvuga ati yuko ntandirimbo usuye kuraba mu gihugu cy'uburundi Sammy reka ndagushimire
urakoze cyane nawe wakoze ego
turagushimire
ego imana ibagirire neza namwe
amen amen okay.